Molweni igama lam ndingu akhona kule ividiyo ke into endifuna uyenza ukuthi kwabanye ke kulo unqandathu lo sinayo ndizawuthi ukuthi ke ngoku singqale kulo umkhulu u-ABC. Into endifuna uyenza ke kukuqinisekisa ukuba ingaba i-second centre yalo nqandathu, khumbula ke uba i-second centre kukudibana kwe-perpendicular bisectors kwincepho apho ke zidibana khona. I-second centre ke yalo nqandathu i-centroid yona kukudibana kwee-medians, ize ke ngoku kubekho ne-author center ibe kukudibana kwee-altitudes. Zonke ke zihlala kumgca omnye u-OI, lona ke ngulo mgca sithetha ngayo u-OG no-GI. Ziindawo zalo mgca ezenza lo mgca umkhulu, loo nto ke zibe ziyinxayenye ye-oiler line. Ukwenza loo nto ke ndenze ke lo nqandathu wethu usesiphakathi u-FET kuthiwa yi-medial triangle. Ndizambiza ke i-medial triangle, masithi angu-DEF or yi-medial triangle ka-ABC. Kunanto ke esizaziyo nge-medial triangles, and le nto ke ngoku besesiyenzile futhi kwii-video zethu esihlulileyo. Into eyi-one ke siyaziyo ukuba u-medial, lo nqandathu wethu ke ukubizwa ngoba yi-medial triangle u-DEF uza kufana nalo nqandathu mkhulu. Lo nqandathu ke ayi-medial triangle yayo. I-ratio ke ukusuka kulo nqandathu mkhulu iza kuba ngu-2 ukuya ku-1, i-ratio ke leyo. Yinto ke le ebalulekileyo ukuthi uyivume. Uba ngaba sinoonqandathu ababini abafanayo ne-ratio ethile, loo nto ithetha uba ngaba uthatha nawuphi na umgama kwiincopho ezivumelanayo. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku loo ratio izawuba ngu-2 kuya ku-1. Kanti ke obunye ubuhlobo besesibufumene kwi-medial triangle kukuba ke ngoku i-author center yale medial triangle, i-author center yale medial triangle yiyo ke i-second center yalo nqandathu mkhulu. I-author center yalo umncinci kuthiwa ke i-second center yalo umkhulu. Besesitshile ukuba le ncopho u-O yi-second center yalo nqandathu wethu umkhulu. Futhi ke ngoku usekwa yi-author center yalo umncinci. Nantsi sibhalapha phezulu le ncopho yethu u-O ilapha ke kule perpendicular bisector. Le ncopho yethu u-O ikule perpendicular bisector. Mandizame ke i-second centre ke leyalo nqandathu mkhulu, futhi ke ngoku isekwa i-author center yalo umncinci unqandathu u-DEF. Sisebenzisa ke le nto ke xa sifuna uqinisekisa uba ngoba i-author center, author center ke ziyenzeka ke ngaxesha linye. Besithe ke masicinge ukuthi ii-altitudes zidibana phi. Sabona ukuba izi-altitudes zonke ne-perpendicular bisectors kuzalo nqandathu wethu umkhulu sisigqibele kuba ke i-altitude yalo umkhulu unqandathu. Uncopho owethu ke uyi-second center kanqandathu u-ABC, kodwa ke ngoku uyi-author center ka-DEF, unqandathu wethu u-DEF. Ngoke ngoku ukwazele siqinisekise uba ngaba u-OG no-I bonke bahlala kumgca omnye ke kule nto. Into endizoyenza ke kukuthi ndiqinisekise, ndifuna ukuthi ke ndiqinisekise ngesiNgesi uprova ke prove uba ngaba unqandathu u-FOG, ndifuna uqinisekisa uba unqandathu u-FOG uyafana ke nonqandathu u-CIG, uyafana nonqandathu wethu u-CIG. U-FOG ufana no-CIG ngoba uba ngaba ndingaqinisekisa loo nto ke then ii-engile ke ezivumelanayo zilingane, singathi le engile izawulingana naleni engile u-OI, kwawunyanzeleka ukuthi ke ngoku abe yi-transversal ngoba uyabona uba nantsi le micu ukuthi i-parallel uyibonayo. Uba ngesinabanqandathu bayafana, lo nxantathu apha nalo unxantathu ubangaba ke nyanyani bayafana loo nto ithetha uba ke ngoku le engile izawulingana nale iengile loo nto izawuthetha ukuthi ke ngoku zii-engile ke nyanyani ezi-vertical ezimelene ngqo masihambe ke ngoku siye ekuqinisekiseni kwethu ke kwamanyani into yokuqala ke besendikubonisile siyazi ke uba ngaba lo mgca lo ulapha singabiza lo mgca ukuthi u-xc siyayazi ukuba yiphepheni ngumgca ke ophephendicular ka-a b futhi usekwa yi-altitude siyazi ke uba u-f y lo uphephendicular apha ku-a b ke futhi ke usekwa yi-perpendicular bisector uqanda kubini ke bobabini ke benza i-engle enye nale transversal ngoku loo nto ithetha ukuthi unyanzelekile ukuthi babe parallel u-f y uparallel ku-x c bamelene ke ngqo u-f y uparallel ku-x c singayibhala ngolu hlobo sithi lo mgca nalona ke uparallel nalowa umgca loo nto ke iyasinceda ngoba siyazi uba ke ngoku i-alternate interior angles xa i-transversal ixwesa ke imicam mibini loo nto ithetha ukuthi ke ngoku iyavumelana iyangqinelana siyazi ke ngoba u-f c ngumgca yi-median ke yalo nxantathu wethu umkhulu u-f c ke lo sinalo mgca ke oxwesa ke ngoku imigca yethu e-parallel loo nto ithetha ukuthi ke ngoku ii-alterior angles zethu ziza kuba congruent okanye zizawungqinelana masithi ke ngoku u-engile o-f g ungqinelana ke no-engile u-o-f g ungqinelana ke no-i c g ngoke ngoku enye into endifuna ukuthi siyiqwalasele ke esiyaziyo futhi le nto ke yinto yee-medians ke kukuthi ke i-centroid itsho ke ngoku yahlule kubini ke ngoku i-median i-centroid yahlula kubini i-median ngamanye amagama ke i-centroid ingu-two thirds malunga ke ne-median siyayazi ke ngoku ukuthi u-cg ulingana no-two umphindaphinde ngo-gf u-cg ulingana no-two umphindaphinde ngo-gf ndiyathemba uyabona apho siya ngakhona ke i-ratio yeli cala ke neli cala le nto ke yinto ye-centroid ne-medians uba ngaba singakubonisa ke i-ratio yeli cala u-ci ku-f o izawuba ngu-two ku-one sizawuba namacala ke amabini avumelanayo sibe nale engle ilapha ngaphakathi ke singasebenzisa ke i-s a s i-side angle side ukubonisa ke le nto sisama uyithetha sawuthi ke ngoku u-ci ngumgama ke phakathi u-ci ngumgama phakathi konxantathu wethu omkhulu phakathi ke ngoku kwalo c ne-author center u-i ke yi-author center yalo nxantathu wethu umkhulu u-f o kanti yena yintoni u-f yincopho ke evumelanayo ku-c masizame siqinisekise ukuba ke ngoku le nto endithethayo ilungile u-f uvumelana ke noncopho u-c u-f oke ngumgama phakathi ku-f okwi-medial triangle yethu nakunxantathu wethu omncinci le nto ke izawuba ngumgama phakathi kuka-c ne-author center yalo nxantathu wethu umkhulu ize ke ngoku ibe licala eli elivumelanayo elicorresponding le nto ke ngoku ngumgama ke nalo ovumelanayo ocorresponding ngesingesi sesiyazi ke ngoba ngeku bane-ratio ke efanayo u-two ku-one sawuthi ke ngoku imigama ke ecorresponding yeli cala izawuba ke ne-ratio efanayo ngenxa yokukufaniselana ke i-similarity ngesingesi siyazi ke ngoku bangaba u-CI uza kulingana no-2 umphindaphinde ngo-FO. Ndifuna ukuthi ke ngoku ndigxininise ke le nto, u-C yincopho ke evumelanayo nalapha yabanxantathu bafaniselayo. U-I yena kanti yi-author center yalo nxantathu umkhulu, kanti u-O yena yi-author center yalo umncinci. Uthathe ke ngoku incopho yethu e-corresponding, uthathe incopho yalo e-correspondayo nakule incinci unxantathu, ze ke ngoku zibe ziyafana ne-ratio yalo mgama nalo umgama, izawuba ngu-2 ukuya ku-1. Ngoke ngoku sibonisile ukubamba i-ratio yeli cala kweli cala ngu-2 ukuya ku-1. Siphinde sakubonisa i-ratio kanti yeli cala lingaku-C ukuya kweli cala lingaku-F nalo izawuba ngu-2 ukuya ku-1. Saze sakubonisa ke ngoku i-angle phakathi kwazo i-congruent. Ngo-SAS ke ingcazelo ka-SAS u-side ngengcazelo ke u-SAS ngokufaniselana ke SAS similarity ingcazelo ke leyo. Siqinisekisile ukuba ngaba unxantathu u-FOG uyafana ke nonxantathu wethu u-CIG. Siyayazi ukuba ngaba i-engile ke ziyavumelana okanye zi-corresponding ziyangqinelana ke. U-engile u-CIG uyangqinelana ke no-engile FOG, ezi ke ngoku zizawutsho sibe congruent. Siyayazi kwakuba ngaba u-engile CGI, mandenze ngomnye umbala, u-engile ke CGI ungqinelana ke no-engile wethu u-CFOG. Ungayijonga ke ngendlela ezahlukeneyo, ujongele le engile nale engile ungathi ziyafana. U-OI ke singamjonga sithi ibe ngumgca wokwenyani. Le nto ke lo mgca wethu ungajonga ke apha kwezi, uthi ezi engile ziyalingana. Loo nto ithetha ukuthi ke ngoku bane-vertical angles. Loo nto izawuthetha ukuthi ke ngoku lo mgca ke bekumele uba ngumgca omnye, ize ke ngoku lo mgca wethu ujongene nale median ilapha. Loo nto ke zikumgca oyi-1. Ezi ncopho zethu ke i-centroid, i-circumcenter ne-author center. I-author center ke i-centroid ne-median ne-circumcenter ke zonke zihlala kumgca omnye, u-Euler line.